usomye mu Waroma 6:22 haravuga ngo ariko noneho ko mwacunguwe ngo nimuganzwe n'icyaha mukajyakarira Imana mufise imbuto zanyu zizana ukwezwa kandi amaherezo n'ubugingo budashira reka twetswe kugira ngo amaherezo yacu azobe ubugingo budashira ko tujyakariye Imana ko twemeye ko tujyakariye Imana tukaba twarahinduye tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza tugahindura tukava mu byaha twari tujyakariye uyu munsi tukaba tujyakariye Imana ari navyo tuvuga ndu wa Yesu ndabitsi tukabiririmba nawe nyene nuwanje tukabiririmba uko bukeye uko bwije nimureke twezwe kugira ngo amaherezo yacu azobe ubugingo budashira bubonegwa muri Kristo Yesu haleluya icyo ni kimana tugomba ko kwezwa erega basha iduhamagariye kwezwa imana yari duhamagariye kuzobana na yibihe bidashira nubona nubwo abantu bajya muri gehinomo sivyo imana yabahamagariye uwova hamwishengero wewe akajya muri gehinomo yoba ari ibara kubera yaraguhamagaye uraza uremera uraba mu nzu y'imana uramukorera ejo umuntu ugasanga yabivuyemo kubga kamanyu k'umutsima mu yandi majamba kanatacho kamaze impanuro yatanze kuri uyu murongo wa 15 muri iki gice cya 12 mu Baheburayo yaratanze impanuro avuga ngo mwizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana kandi ntihagire umuzi wo kurura umera ukabahagarika imitima abenshi bakandavura abenshi bakandura Imana idufashe cyane enda nimwizigame umuntu wese niwe yizigama negerezwa kwizigama na ubwa utegerezwa kwizigama uwandikiye Abaheburayo rero arababwira ngo nimwizigame inyuma yo kubabwira ngo mukurikira ukwezwa kuko utejejwe ntazobona Imana acya arababwira ngo nimwizigame basha nimwizigame nihagira umuntu adashikira ubuntu bw'Imana nihagira umuntu ahobwa ubuntu twagiriwe nihagira umuntu adashikira bwa buntu tuzogirirwa bwo kubana nawe nihagira umuntu atabushikira enda muri izigama umuntu wese yizigame na wunda zomuzigama nitwebwe dutegerezwa kwizigama kugira ni cyane kugira niduhombe kuzoshikira ubuntu bw'Imana